Nina viang e lach, wabro mima. In katito kafaya in kaumacha. Wanadora coalition, mwawacho ni program mwamara jopinyi en kama kama kama.
Wapinyi kumana chel buka. Ingeni kataka luungi e dala na. Tami pisha mwana mi kaubat dala kwaon. Ingeni okdibedi uon dala. Anu manyaka epogi. Kusa mwasi luungi coalition, gosu in coalition. Wan manyaka wap. Okda ngubitu yuwa chako pogo nwa lemu. Wano waluongo uwe coalition.
Wano kwa duwa pogo lemo. Wano dora donani wadonje coalition mara dira martio nejo penyo.
Okay.
Ni an. Okay. Aya, kata kibi go coalition wadonje coalition to buka duwaro lemo moro game. To niti ja odia moro maduwaro game. Bendu wade ya diyo tuwa PM.
Yeah.
Lakini gikmane wachiko jo game, gikmane wachiko nejo siaya. Bangi yero, to nyaka watim. Kata ka uono, ka waneno kwa duwa wacho coalition manori waremo loso Jubilee. Government at that time. Samyo nengo bed ni jok madwa ringo mawu ke Jubilee. Wachari wano kwa dua Jubilee ni ke Jubilee no chiko wa stadium toko gero.
Okay.
Wano kwa dua Jubilee ni ke Jubilee no wache ni ke langono muandu nejo pin toko chumanadi oku kelo. Wano kwa dua Jubilee ni ke Jubilee no wacho no dua rokelo tije toko chumanadi oku kelo. Okne wano kwa dua Jubilee ni ke Jubilee no chie karaburo bedo president toko chumanadi koro dua chumanadi oku dua mea. Koro weche mag pogo muandu e yor iwacho ni wapogore wan kendwa. To jo ping kirango in the last 10 years and Solomon aparone bega dala. Dhir mar jo ping emonongo benetamo jo siyasa nendo. Ok weche mag pogo pesa mag jo ping. Nikech jo siyasa gibe unge tich. Gibiro manyo tich kum jo ping. To kake ka jo ping yose miyo gi tich. To giloko ne jo ping tokgi. In fact kuru gitie tie weche mag kwelo. Giweche mag ohala manyalo konyo gigiwegi. Kono wanto wako watch coalition man serving Japan.